noma maso ndi maso ndi timu yochokera kuzomba zonse zayambika pano pakamuzo stadium chukepo msoya kuyesera patali kumenya mbamba ndi goalkeeper pakilinyo makanyongo koma kumana naye nyamata ameneye Matthews Simbei Red Lions kubwera tsopano Maritz kuyesera patali akupita sopano kumbo banda mbambande nyamata pakilinyo kwesera patali koma mbambande goalkeeper Richard Chipua kungokirapo bwenza pango kutamangira kwa nko Jacob Kaunda ibwere sopano Red Lions kutamangira kwa nko nyamata uko Royal Boko sajite motani koma mbambande kuzikwe kweleza Stanley Sanode idapita mwopie za timu ya Red Lions kuyangana nkati mu Kubwira Ice Sanodi Nkatumo. Sumbira pamamba. Nyamata Gabea. Abwire Tsobano. Chea. Chukepo Msoya. Kusololo chokira patali. Kumongo chotsapo Dankeri Mwale. Nzuro Daona. Sten Dave. Yakumwetsa chigoli. Ndi tuntawi yotaita pano paka mstadiamu. Chigoli jopo kutita misonze. Ndi kwa zaonena nsukuti mwina pano paka mstadiamu. Ntawi suti atilatu. Kuyesira patali kumbo. Kumbo banda kumenya. Ndi tumpira wampamvu. Ndi ntima onse kumampira. Oso nunjika pa golo pamamba. Pumutu kambazo ndi go kick. Ya mighty wonders nyamata kombo banda kusolola bomba kuchokera panja pa 18 box koma pamwamba pa goal bwire tsopano nyamata Isaac Chea Kaliati mighty wonders tsopano Barakas box nyangulo koma tamangira kwa nko Chea koma mbambande Jacob Kaunda kuipulumutsa timu yake panepo udali mwai Isaac Chea Kaliati kumenya ndi tuko Jacob Kaunda mbambande Atamange tsopano Royal Bokosi alindi mwai tsopano Royal Bokosi kupita Royal Bokosi kumenya go kumenya Richard Chipua osawona anatamangira konko nyamata makanyongo koma tukamba zoti padakali pano Red Lions 1 Mighty Wonder 0 abwire tsopano chia ya mikani Chester bwira mpoksumo kuyesera batali Command Red Lions, Combo Banda, Stanley Sanodi. Abwire tsopano chukepo kumenya go!
Timu ya Mighty Wanderers inachita uchokera kumbuyo ikukumana ndi ekwendeni Hamas. Anali chukepo msoya komanso Muhammad Surumba kuti apambane 2-1. Bomba, njala, mkwiyo, zose zakatera pa Jacob Kaunda.
Kuyamba mwansanga nsanga. Oh. Nyamata Piran Tulu akanata ndi tu kuzika moyeka mu konde mwake Sanodi kutengera mphamvu tsopano kubwera nkati umokona Sumba go Muhammad Surumba Muhammad Surumba waitsogoza Mighty Wanderers bwera tsopano Mighty Wanderers Isaac Chea Kaliati Funa kuyesira patali. Menya bullet. Mbambande nyamata Kaliati. Mafuna kumzizimusa goalkeeper. Everest Kananji. Kuzaimba. Kutesa kuti mpira watina pamenepa. Mighty Wanderers 2. Red Lions 1.